ile nkomo kuthiwa bayiduba neza utho uyishaya amawele
angithi nje ubona ngazizwa kahle
ngisho kanje ziyakuthanda ufudi wami
umbuza ndivani namakhaya yabona imali wayithukele angithi indaso
I'm going to go to the house.